Ufuluzi emnyama inketha bawe igcwele idlindwane kodwa hayi agcwale kangaka singasho phela ukuthi igcwele ngoba bese kunesomisa isikhathi esibuka nje ezangakithi ndawo azowakuhle madoda sengikhumbula into kanje.
Whip up my appetite.